Ousama mensan enda wase se uguso ehye Adom TV sabre de na se Premtobre Kasee bo eye agude munsem ena yeguso ede nkoma odo no so mede ebro no medin ede cobblestone okoman kra ba ko amaka ensuroja adura enwono na ma yenkopie mu ewo Malawi na asembi asi ewo Malawi ne menfa san komo no emfa emperson famao onim se ye ka abibire mu bolo bo a ya na duba bia minim se FIFA president eya omo share de ekoso ewa bibire mu because ye bebo bo ewa Africa ye bebo bo ewa Europe ye bo tournament ahodo ni ye yi man of the match ni ye de yanwene bibi kama ni ye de ama na fe obeba abibire mu no na countries ni bi e bo league na fe obi a wase two goals ewa 5-0 omo winning ye abrante Hassan eye kajoki asem na meken ade we esi ye ewa Malawi na se ono enenya man of the match na man of the match na fe ye present achede de amano a ene se yakwoche nkokomienu na ja ye de ba kuma wa man of the match no ajo de na ye de ahye box ni ne si wono ya package ni kama e wo box ni mu na fe ye de amao sampa o modern mo e konkan pa e wo ene match a e koso nto kwa akoko no se obeku no se obeye ne na dachi bia wo de account se Samacha ujine mu esia kan no o she two goals ema o na winning man of the match no na se no so etime akoso nti wei ekoso ewo Malawi eno na yebisa se ye na FIFA president ni mpenifo ehye eye football so especially CAF kra no wo mo ani ko eno ma bi se ho ebi nso de ne se wabobo na wie no na de ode ne ho ahye eye sini twam na se okwa kwatwa sini na ene abrante ba ko no so ekyere se owie bore pa obekwa kwatwa sini no wabe se David Beckham ne Pele mo ne empenfo audio bebrebe no eye Jesse Lingard wono ene da screen ne so no wakyere se se nyame ya tom na wode ne ball po no epa na wie ya wo hwanim se ene se kumaud eno mbeto nsa frɛ no na lewin ni kwakuma nu die na omo ne wom ene gina ho na ye yiya no baba ya na se ono so agya tom se obetwa sini nti Jesse Lingard ede eye atudwa se nyame ya tom a wo hwɛ se wode ne ball po epa na wie ya obekɔ na ɔno nso akwatwa sini ɛno nso ho kɔma akra ɛnso ɛno no mame fɔ nwie ɛwɔ Chelsea asoyeyɛ onim sɛ transfer windows ne bie yɛ no yɛ ka team mako a wato players pa Chelsea sɛ third ball ne deɛ agya sika ne taa hɔ ɛno wabɛtɔ bobuku no ɛno wɔ kyerɛ sɛ I mean no wuska into wato players in fact Chelsea players ɔmo ato ne ɛnso still enkoyie ɛne sika yesi apiemu sika Chelsea dia to players no eyaboro sika dodo na akra dia sign players e window no na se 184 million pounds eno ni sika Chelsea e dia kofa players a do bebrebe enso e dia ba still utum se team no e twefa no bo eno ma enko se dia omo hwese eno so ebetimi akontisha no so se eye 184 million eni sika January transfer year mu no Chelsea egusu a omo eyusu yanso okra wa hombe sam kura dibia kan we san se ate se players awdo beblebe nso e na omunya Chelsea boboko na omo nso ebesi akan enso e de amount ye nyina so na ene enkomo ahodo a Sergio Manucho ne padibotwe ekura e de maame no memfa enkomo no ensi wa nyame ya atoma e kina yaka bia nso ne besa ba na ye de eno nso e de abro Mrs. Tamakru e de enkomo aka e na epe so maame din e de cobblestone okoman kra ba ko amaka ensuroja adura enwono numero uno she